Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me nua nam ejidiefo. Ala ne hira na sondwe enka wo bebe a wo a otemi. Me nua nyamsem akoso efri obo ade asha se bepim ende. Ba stay enipa ya so eden. Me me kan wo nso ka ho. Na otumfo nyankopon ne obo osoronso asase nso owo kwan ofa so otweme pa so. Ani nti ene ya me no ka se so far no de. HIV is a dose of chair gonorrhea and malaria. Aye. Bisa doctor ni bia winim ni bia se ene yare ben eye common HIV. Na me mababo antemi be kro die ntia HIV a dose. One, sexual intercourse bia maboka ho. Na imbom we e kremoni a tie aya we yi. One say Allah wa kan Quran wala takrabu zina. Na nya me nimse we beba. Anodi aya no bebo e ho ban se emien ba dwaman emien ba dwaman dia ye ka se kire mu a yu ba kire mu a beberebe na emom ne simple ne tia wa nya ne se ena ye yiru ne ye papa no ne ye brothers no bi ye ta bubu ye mare e wa abonten sam mare buo no me hwehwe mu a ma ye pa a che se eno e ka wo bi na HIV e dɔso wo di dwaman no ba pii so ana che se Ashema, menua, wo tie me na wo ye ababaawa, wo tie me na wo ye papa, wo tie me na wo ye maame, mesrɛw. Wo betie no asopam a anka ebeboa wo. Mesrɛw wo wi a share video no ma afoforɔ. Fa comment nso bra. Me nama ɛyɛ 0243328684. Ɔbɛntin ɛwɔ yare me pɛsɛ ha mebɔ ɔbɛntin bia den. Ɔbɛntin ɔwɔ yare ɛfan is. Menua, kwadwɔnte kwadwante Yakobu bubu ne nan ne ne nsamare apaso no edi bubu ne moire no atwa no wudia wuni bio ana wo request moire bue ana wo betra wo no bubu nan ne moire oguso wo bubu na apaso no twa o ema ore mfisa de kan atwa HIV ni dada enti atwa wa wo banya bi enti mesre afoto nsakira ne pa agye senso hwe panye fosin de wa ho bi pe no ose ye chiri ba ne ohu bi da no ose ye ya hwe adwuma ameye aye ahaban dro ho adwuma enti minim de meka bisa doctor ni bia saa so na etie enti ma sere wo menua nurse ni menua doctor menua bema wa pon din ho hia enti ye ye ahwe yi e wo ho so wa saa yare HIV no bia te ni yie ba me na metumi enti me wona dro ebi se hadith se Buhari 5678 kwanhyane Muhammad sallallahu alaihi wasallam wose nyame fa yare antu ni paso abrakra naduro ema enti yare bia wa enu adu nte hwehwe enti wotie mi na obusia ni bi wo HIV is wo afan ka to se mensa tia wei kire kwan wei fa me na ma na frɛ me contact me e wo 0243328684 en fa woni wiase bebi a wo frɛ me Sounds na wood TM and our boost any be a kidney problem, diabetes, ulcer, yare pressure, asthma, a chire, yare bang, minya ba, white yana, we no cry transit 2-3 years, a woman, bema, gonorrhea, syphilis, in Tiamo, bema, yano, a coffin, ubema, a former kakitwebi, and ran so back contact, now a chrimu, and chame high, now chame high, and I'm to man bema reply, and I cap, mammy voice. Chame ha na mama voice there she say o pa chote as yes anti me do besia follow me contact me share video no ma afoforo yare bia e yare say haptat bio say yare be yo and answer be fa na ma no 0243328684 ye manage yare o ye tu yare ase